amaze kuva mu mahanga agenda kwase wiwe ateraja kanda unangiri inkaro sewe wana we gishura umuhungu ati mwana cyo dufise ubukene urasanzwe wa musore nawe abwilaza wiwe ateraja amahera y'inkwano jewe ndayafise kandi nayakola urubanza jewe ndayafise ateraja kanda unangiri inkwano sewe wana we gishura umuhungu ate mwana nje ate wewe andelo ufise wa musola chagenda kumutama babara amwiganira ingolane yewe afise wa mutama nawe alembera kumukolera urubanza ruce ruragenda neza cyane amaza yemwe kuva mu nkinga agera kwase wiwe asanga se wiwe yarashinze uburimbi wa musore ndamubaza ati mbega koso wawe yagukuye mu bana biwe biso kanda guce koso wawe yaguciye mu bana biwe uzoheza ubigenze yemwe guce nawe acaranyishura yeye nagahinda keshi nawe acanyishura yeye nagahinda keshi yuyuyuyu
Hallelujah. Yeah.